It's chosen on the bed.
Yo, DJ Cosmo.
Mpenzi na kuomba usiniache.